turi ni mutumba wa mugera zone mugera komine mishiye aba mubona turi kumwe ngaha nugwaruka twashitse hamwe tuja mwishira hamwe tukonda izina dushigikirane tukaba turi ngaha twakorera ibikorwa byo kubumba icuhiro ifungwa ingaburo y'ibitungwa ahibyinka n'ivyimpene n'ibindi by'imitse bituza ariko kubituza ariko inguru aha rero twagiye hamwe kugira ngo dushigikirane nyene hama twiteze imbere kuko urabona ibyubu biragoye ibintu by'akazi bisigaye bigoye kandi baraduhimiriza kuja mu mashirahamwe none natwe kutwe twatomboye kino kibanza cyo ngaha tugatombora n'icyo gikorwa kuko si ca bose aha nitwege twenyene mu yikomine ndetse no mu ntara ya Cankuzo n'ingaha muri mishiha dufise kino gikorwa cyo kubumba icyo cumbiro uko nari nsanzwe mbayeho nuko kuja hamwe n'abandi bwa mbere ni ikintu cyiza no kugira igikorwa muri kumwe ni cyiza nk'ubu iki gikorwa cyo kubumba icuhiro n'ibikorwa si ukuvuga ngo nishyiramo cyo kuziganya no kuguranana n'ibintu dukora kandi bidusaba ingufu narashoboye rero kubona yuko bifite akamaro kuja hamwe n'abandi kandi no gukora ibikorwa bitwara ingufu na cyane cyane ko abantu b'abagore dukunda kwitumira mu bintu by'ingufu ariko kino ndabona ko ari igikorwa cyiza turagerageza tukifatanya hamwe n'abandi ego kandi ntacu badusigisha ngo nuko ari abagabo cyangwa ari abasore natwe turabishoboye abakobwa cyangwa abagore turafise ikintu cyo kwikumira mu bintu bijyanye n'ibikorwa by'ingufu rero ko twamaze kuja hamwe tukabona icyo gikorwa natwe ko tugishoboye nubabwira nabo nyine nkabahimiriza yuko dushoboye ataco tunanira tugiye hamwe n'abandi kuko uri umwe ntabyo wishoboza mugabo muri kumwe n'abandi murigishanya mukabishobora icyo ni ahantu urwo rwaruka ubwa mbere ni ukuja hamwe kuko aho bari kumarigara baguma babona yuko imbere ataciza kihari baguma babona yuko atakazi tuzoronka mugani uko tugenda tuja mu mashirahamwe niko tuza turamenyekana niko dutera twungura ubwenge kandi tugakora n'ibindi birushiriza ngaha nibaza nabo nyene yuko icamero bahimiriza ni kuja mu mashirahamwe kandi mashirahamwe y'ibikorwa icyo twosaba na cyane cyane ku iri shirahamwe ry'iwacu twebwe urabona ni igikorwa gikomeye cyane kandi mu ikomine ari kimwe twari dukeneye bwa mbere na mbere ubufasha buva mu ntwaro twebwe ibintu turabikora ariko ikintu cya mbere dukeneye cyane ni isoko kuko twe turakoresha ingufu kandi ari hamwe byosohoka two kwiyungunganya apare y'irishyirahamwe ryacu y'iki gikorwa tukungura n'uwundi mugambi dukoresheje ubwo buryo twakuyemo rero icyo twosaba ubwa mbere nubwo bufasha bwo kuturonderera isoko tukaronka ubwo buryo mu nyuma natwe tukigirira ihayanishwa ry'iki gicuhiro cyacu dukoresha ubwo buryo twarose kikabona kumenyekana hose